Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi. Nshuti bagenzi namwe bakunzi ba RPA kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Mu bijyanye n'umutekano hari ikiziga cy'umuntu w'umugabo cyaraye gitowe mu ntara ya Cibitoke, ubu burongoye umugambwe CNDD-FDD akaba yamenyesheje yuko ngo agiye kugitwara mu buruhukiro, ariko rero abanyagihugu bamenyesha ariko bagiye kurondera hose icyo kiziga bakibuze. Mu bijyanye n'ubutungane naho dosiye y'umupfasoni Krista Kaneza ngo ariko adindizwa mu munyororo kugira bashobore kunumya uwo muryango, ivyo muraza kubikurikirana muri ano makuru, aho abashingwamanza babiri babigize ko n'icigwa muraza kubatega amatwi. Hari umukenyezi wo muri karitsiye Carama yagirizwa kuboreza igufa umwana yarareze, ivyo rero ngo akaba atari ubwa mbere yagirizwa na bene ivyo vyaha. Ariko rero mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, umuvugizi yavuze yuko ahubwo abagirije uwo mukenyezi aribo muri kino gihe bagiye gukurikirana. Mu kanya ido nizo ry'aya makuru. Reka nkuko nako ndababwira ano makuru tuyahereye ku bijyanye n'umutekano, aho ikiziga cy'umuntu w'umugabo cyaraye gitowe ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Ikiziga cyatowe kimaze kononekara umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ngo akaba ariwe yagitwaye, avuga ko akijyanye mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Cibitoke. Ikiziga ariko abanyagihugu bazindutse kurondera muri ubwo buruhukiro bakabwirwa yuko atakigeze kijyanwaho. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Elvis Niyomwungere.
Icyo kiziga cy'umugabo cyaraye gitowe mu ntara ya Cibitoke, abanyagihugu bahita bakibonye nk'isaha 12:33 zo ku mugoroba ku mutumba Marambo ya mbere wa komine Rugombo. Icyo kiziga cyatowe kimaze kononekara gitorwa n'abanyagihugu munsi y'akabare bitabozagara bakwetse n'umunuko. Abanyagihugu bakibonye bamenyesha ko ari ikiziga cy'umugabo yoba afite imyaka iri hagati ya 33 na 35. Albert Kambabaye, umukuru w'umugambo CNDD-FDD muri iyo ntara, niwe yaciye aza gutora icyo kiziga n'imodoka yiwe, avuga ko agitwaye mu buruhukiro bwo ku bitaro bikuru kintara Cibitoke. Amakenga ni menshi mu banyagihugu baho mu Cibitoke, kuko bagiye mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu kurondera ico kiziga mu ruhukiro bw'ivyo bitaro barahebura.
Ariko rero twagerageje gukurikirana nk'abe n'igihugu dusanga ico kiziga mu hopitali ya Cibitoke nta kiriya siyo kiri. Kubera nk'abanyagihugu runasha tugira amakenga iyo tubonye hatowe ikiziga c'umuntu akabona nk'uwo mukuru w'umuganda aje aragitwara, avuga ko ijanye muri iyo hopitali ugasanga nta kirimwo, sha tugira ubwoba tuguma twibaza ko ari nka babandi baguma batabwa mu rusizi n'abandi bandi tuguma tumva bicwa. N'ayo makenga nisha tugira.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke basaba bashimitse umukuru w'umugambo CNDD-FDD mu ntara ya Cibitoke ko yokwerekana aho yashize ico kiziga.
Narabere nyine umukuru w'umugambo nyine CNDD-FDD ahantu Cibitoke nawe nyine akatumenyesha ico kiziga akijyanye, nshaka tubwira ko yamenye bene ico akaza bakakiraho. Ivyo rero twebwe twosaba
uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Albert Kambabaye, umukuru w'umugambo CNDD-FDD mu ntara ya Cibitoke, kugira atange umuco kuri ivyo bamwagiriza.
Arakoze mugenzi wacu Elvis Niyomwungere. Reka turabe ibijyanye n'ubutungane. Ubu naho umukenyezi wo muri karitsiye Carama yagirizwa kuboreza igufa umwana areze ngo si ubwa mbere akurikiranwa n'ubutungane kuri icyo cyaha. Ariko naho biri uko, intaye y'icyese yari itegekanijwe kuri uyu wa mbere ntiyabaye igisasa kubera ko ngo iyo dosiye yaciye yubikwa. Aho bigeze ubu uruhigi ngo rukaba rwahindukiye nk'uko byamenyeshejwe kuri uyu wa gatatu n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano, ngo abatabarije uwo mwana nibo ahubwo ngo banyabuna bagiye gukurikiranwa n'ubutungane. Reka inkuru tuyibaze Rukundo Jean Marie.
Uwo mukenyezi yagirizwa muri urwo rubanza azwi ku izina rya Rebeka Sibomana. Amakuru ya RPA ifise avuga ko uwo mukenyezi asanzwe akorera mu biro by'umukuru w'igihugu. Ku munsi wa mbere yararamutse arenguswa imbere ya parake nkuru ya Ntahangwa ku cyaha cyo gusinzikariza ubuzima umwana w'imyaka ibiri asanzwe areze azwi ku izina rya Domayel Bwirindabyi. Ariko rero Donatio Niyonsaba, umushikiriza manza mukuru wa Repubulika, yavuye atanga itegeko ryo guhagarika urubanza ugenga icyariho ciwe cyari gitanguye gushikiriza ibirego mu ntahe y'icyese. umushikiriza manza mukuru yanagiriye katanga itegeko ryo kurekura uwo yagirizwa atanumvirijwe ndetse n'umwana yagirizwa guhohotera aramusubizwa nkuko amasoko yacu abandanya bimenyesha ngo imvo zatanzwe nuko uwo mukenyezi yoba yaradodoberejwe ivyitwazo byari byanashyikirijwe muri ruhumu mu mwaka nyene mu gihe uyo mukenyezi nyene yariko akurikiranwa kuri icyo cyaha cyo guhohotera Mayele. Icyo gihe nkuko makuru FPFC amenyesha Domayele Bwinda byari afite amezi atanu gusa abatari bake bakaba batangajwe bongera barababazwa no kubona ubutungane bwihutiye kwezi uyo mukenyezi kandi ibipimo by'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières byakoze ku igerekezo rya 2019 Rusama 2019 byerekanye ko uwo mwana yahohotewe by'ukuri kukaba nkako nkuko icyo cyegeranye cyabigaragaje ivy'igiburyo rya Domayele Bwinda yari yaviriyemo amaraso icy'abahinga bo mu by'ubuvuzi bita ekimozi ivyatuma rero ukuguru kugoro iyo yagwa amezi atanu kuvyimba ivyo bipimo vyerekana kandi ko imitsi y'ukuguru yari yashikiriwe ku buryo uwo mwana atashobora gufunga ukuguru kw'iburyo ivyo bita hedo articulaire mu mvugo y'abahinga nk'uko icyo cyegeranyo kivyerekana ngo n'umutwe w'igufa ry'umurundi bita epiphyse tibial ryari ryavunitse ivyo byose sentare nkuru ya ntahangwa ikaba yabirengeje ku ruho rw'amazi ifata ingingo y'ukweza Rebecca Sibomana ku igenekerezo rya gatatu ruhuma uyu mwaka ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa uwo mwana areze icyaha atigeze ahagarika gukora kuko n'ubu yasubiye kwitwarirwa n'ababanyi biwe arongera asubira kwezwa atanaburanye muri kino gihe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano akaba mbere yaciye atanguza uruhigi rw'abatabarije uwo mwana aho amenyesha ko aribo bagiye gukurikiranwa mu makuru yacu yo hanyuma tuzogaruka ku gifungo n'ibihushane biriko bishikirizwa n'abategetsi batandukanye harimo n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano w'intwaro yo hagati mu gihugu muri iyo dosiye
tugivuga ibijyanye n'ubutungane hari umugwi w'abanyororo barenga 400 bafungiwe mu iboro rya Mpimba bituye umukuru w'inama nshingamateka bamusaba kubarenganura abo banyororo bagizwe n'abahejeje igihano baciriwe hamwe n'abejejwe ibyaha bagirizwa mwikete bandikiye kuri uyu wa mbere urongwe inama nshingamateka bamumenyesha ko bituye abategetsi mu gisata cy'ubutungane harimo n'umushikiranganji w'ubutungane ariko ngo ntibatunganirijwe reka ibiri muri iryo kete tubibaze Eric Niyonzima
Abo banyororo bitiwe umukuru w'inama nshingamateka bari mu migwi ibiri umugwi wa mbere ugizwe n'abagiriwe n'ivyaha bagashirwa imanza ubamaze umunyororo baciriwe undi mugwi ugizwe n'abejeje ivyaha bagirizwa nkuko tubisoma muri iryo keta abo banyororo bandikiye umukuru w'inama nshingamateka kwa 19 na mukizi mwaka wa 2021 birutsa ko uwahejeje umunyororo aronse urupapuro rumurekura bita billet de ressarcissement mu rurimi rw'igifaransa uwejejwe nawe umucikiza amanza kama urupapuro rumuha uburenganzira bwo gutaha billet de sortie mu gifaransa bakamenyesha umutegetsi rero ko batigeze baronswa izo mpapuro abo banyororo bati dugure twa mugina twanditsira ibaruwa duserukira abanyororo barenga 400 bafungiwe ngaha mu Mpimba kuki bagiye bene wacu bafungiwe mu yandi mabohero akwiragiye mu gihugu cy'u Burundi kandi ibihano baciriwe byaraheze canke bambitswe izera dugure twa mugina abo banyororo bamenyesha kandi umukuru w'inama nshingamateka ko bandikiye umushikiranganji w'ubutungane cyo kimwe n'umukuru w'umugwi w'ama ugeje kuraba iby'amadosi y'abafunzwe ariko ntibabatunganirije ni mu gihe kandi kuko tubisoma muri iri kete nyene abo banyororo bavuga ko n'ikigongo keruka gutangwa umukuru w'igihugu kitabaraba kuko bategerezwa kuba baratashe imbere yuko gitangwa abo banyororo basozera ikete ryabo basaba bashimitse umukuru w'inama nshingamateka gufata igingo yo kubatezurira bagasubira mu miryango yabo bakaja kwifatanya n'imiryango mu gukora igihugu cyabo muri abo banyororo barenga 400 bari mu Mpimba harabategezwa kuba bararekuwe haraheze imyaka 4
Reka tugume muri ico gitatanye ne cy'ubutungane aho ishyirahamwe rihurikiyemo abashingamateka bo ku isi hamwe n'ikigo cyitiriwe Raoul Wallenberg giharanira hagati y'akazira muntu biyamiriza ifungwa n'ihohoterwa ririko rikoregwa uwahazwa n'umushingamateka mu Burundi Fabiano Banchijya Nino mu rwandiko bashyize ahabona kuri wa kabiri igenekerezo rya 2020 ndamukiza ayo mashyirahamwe aratera ibyatsi ibyagiriwe Fabiano Banchijya Nino azira ko yubahute gushira habona ihohoterwa rya kiremwa muntu rikogwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ayo mashyira hamwe asaba abarongoye Burundi kurekura buno bwango Fabiano Banchijya Nino akidegembya kandi ngo atakirinze gusabwa reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Eloge Kwizera
Ishyirahamwe rihuza abashinga amateka bo ku isi ryifatanyije n'ikigo giharanira hagati y'akazina muntu cyitiriwe Raoul Wallenberg rivuga ko inyuma y'imyaka itari mike y'ingorane za politike niho nyangwa ry'agati y'akazina muntu rikabije hamwe no kudahana abakora amabi leta y'u Burundi itarigira yihanganira canke ngo yorohereze igikorwa cabaranira gato ya kazi na muntu mu rwandiko bashize ahabona kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 20 ndamukiza 2021 abo bashinywa n'amateka bavuga ko kuva mu mwaka w'2020 inyuma y'urupfu rwa Petero Nkurunziza yari amaze imyaka 15 ku butegetsi atwaza umukazo ahohotera abatavuga rumwe nawe intwaro ya Evariste Ndayishimiye yari izanye icyizere mu bantu ko hari ibigiye guhinduka yamara nkuko bishyirwa habona n'iryo shyirahamwe ry'abashinga amateka ngo nta na kimwe cyahindutse kuko abantu babandanije gutotezwa no guhagarikwa hadakurikije amategeko iryo shyirahamwe rigaruka kuyahagarikwa n'ipfungwa ry'uwahoze ari umushinga amateka Fabien Banshija Nino kwa munani Nyandagari 2020 yahagaritswe yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu gutyoza no kugwanya inzego za leta iryo shyirahamwe riyamiriza ibyo byagirizwa Fabien Banshija Nino ikavuga ko ari ibyitwazo ahubwo azira kuba yashyize ahabona abagandaguwe n'abanyurujwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva mu 2015 Fabien Banshija Nino ngo azira kandi ko atigeze yemera ko Burundi bwikura mu masezerano ashiraho Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ibyamutumye mbere agigwa ko iterabwoba ryo kumuzimanganiza ubuzima ibyo byaha Fabien Banshija Nino yagirizwa ngo ni nabyo byama biremekwa abahanira gato ya kazi na muntu harimo Jerome Rukuki yaciriwe gufungwa imyaka 32 iryo shyirahamwe rihuza abashinga amateka bo ku isi isaba leta y'u Burundi kurekura mu maguru masha wahoze ari umushinga amateka Fabien Banshija Nino kandi atakibanje gusabwa riyisaba kandi kureka abamenyeshamakuru bakarangura neza umwuga wabo ujanye no gutanga amakuru atahoje neza kandi ataho ahengamiye kubibera mu gihugu
nabibabwiye tukivuga ibijanye n'ubutungane mwigumizwa mwibohero ry'umufasoni Krista Kaneza ngo nta kindi rigamije atari kumunumya be n'umuryango wiwe kugira ntibabandanye bakurikirana ibijyanye n'igandagurwa ry'umucance wiwe ije biri mu kigwa cyakozwe n'abashingomanza babiri b'abarundi kubijyanye n'iyo dosiye Maître Gustave Niyonzima na Maître Emmanuel Nkengurutse yahoze mbere ari n'umukenguza amateka Umushingwa manza Emmanuel Nkengurutse rero avuga ko atamvu nimwe muri kino gihe yotuma umupfasoni Krista Kaneza avundira mwibuye narijya n'abariko barakora amatohoza kuri icyo kibazo kiwe ngo babuze ibyemezo bigaragara kurikira Maître Emmanuel Nkengurutse
Ikigo twakoze cyerekanye yuko abariko baragira amatohoza kuri iyo dosiye babuze ibyemeza bifadika bo kwitwaza kugira ngo bagirize icyaha Kaneza kwishe umugabo wiwe ibyemezo bazanye n'irementanya ryigendera kuko abamwagiriza yuko yabatumye n'abakozi b'iperereza babiri uwundi nawe yarakubiswa arashaya kubera yase kumubeshera ariko iyo bashaka ukuri bari gushingira amatohoza kuri telefone karata karangamuntu basanze kumuhana ahakorewe icyaha umwana w'umuhisi hamwe rero n'ubu bafatanye itelefone y'uwo muhisi kigaragaza n'uko Kaneza bamufashe mu ntumbero y'ukumunumya ku byo yubatse kandi ntiyongere ngo akoreshe ankete muribuka ku muryango we wari watanze amafaranga y'agashingwe baca bamufata bamubike maze kandi baca bamubwereka ku icyaha bahave rero bakingire ikibaba abamugandukuye bukuri
umushingwa manza Nkengurutse avuga kandi ko kubona Krista Kaneza atarasohoka ibohero rikuru rya mpimba ari kimenyetso gikomeye ntabesha ko urwego rw'ubutungane mu Burundi rukorera ku gitsure cy'ubutegetsi
uru rubanza kandi rwerekanye uko amategeko n'ingingo z'amasentare zitaciganje mu Burundi ahubwo higanje abategetsi kuko bashobora guhagarika ishyirwa mu ngiro z'amategeko hamwe n'ingingo za sentare ibitigeze biboneka mu bihugu byitwa ko ari bya demokarasi ubutungane bw'u Burundi bwarahinduye imbono ingendo n'indumbero ubutungane n'ubw'ingufu z'igipolisi n'iza gisirikare hamwe n'abategetsi bategeka izo nzego zibiri akarorero kere nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indwara yo hagati mu gihugu n'umutekano araza kivanga mu by'amatuhuza y'inyamiramabi akagiriza kaneza ku mugaragaro ko yakoze icacu kwica umugabo wiwe hanyuma mbere akamufungisha sentare imurekuye iby'agateganyo azundi mu polisi yitwa Museleminosa akaburizamwo irekugwa ryiwe muca mwumva rero ko imiryango ibiri y'ubutungane ifashwe mu minwe n'abapolisi umuryango w'ubwinjiriro kiyere nkuriki uwo gusohoka Inosa Museleminosa twabonye ko hari ubutungane buzwi n'ibwirizwa nshingiro bugizwe n'amasentare y'igihugu n'ubutungane buri mu minwe y'igipolisi cyane cyane giperereza bukondorogwa n'abanyepolitiki batwara igihugu nibwo bwiganje bukavugira mu kanwa k'ubutungane buzwi n'ibwirizwa nshingiro inzego z'ubutungane rero zikorera icyo bita pouvoir exécutif aricyo gituma ubwo butungane bugira kabiri bufata abantu bose batoba bashyigikiye CNDD-FDD abanyepolitiki batavuga rumwe kambere n'uwo ari we wese biketse bakamuhohotera bakamugirira nabi twibaje rero kaneza ari muri uwo mugwi w'abantu batezwa guhohotera kuko kumbure azi ibintu n'umugabo yari azi byinshi
reka mu buhinga bw'ivyuma batumirire amate mu kanya tuvuga ibijyanye n'intwaro ibereye
erupeya
ihingurwa ry'urudandazwa n'ibiyayura mutwe vyagirizwa abarongoye ihinguriro ry'imiti Pona Pharmaceuticals ngo birafitaniye isano n'ibiyayura mutwe bimaze imyaka binyobwa n'ugwaruka mu Burundi ubwo bumara budandazwa mu Burundi benshi bazi ku mazina ya booster hamwe na kake ivyo bintu rero ngo muri kino gihe birateye isibe mu Burundi reka inkuru tuyibaze Aimable Nishimwe
makuru yacu twarababwiye ihingurwa n'urudandazwa rw'ibiyayura mutwe bikorerwa mu Burundi haheze imyaka hafi 3 ivyo navyo akaba arivyo vyatumye abagwiza tunga Prosper Hakizimana batazira gisiga hamwe n'umunyakenya Joseph Nyamute bafatwa bagafungirwa mu iboro rikuru rya Rumonge abo bagabo uko ari babiri akaba aribo bari barongoye ihinguriro ry'imiti yitwa Pona Pharmaceuticals ari naryo ryoba ryahora rihingura ivyo byayura mutwe iruhande y'ibiyayura mutwe vyoba vyahora bitwagwa kudandazwa hanze y'igihugu hari amakuru yo kwizera RPA Ronse abanyesha ko hoba hariho ubundi bwoko bw'ibiyayura mutwe goba bukogwa bukadandarizwa hagati mu gihugu cy'u Burundi ubwo rero ngo muri kone gihe bukabubangamiye ubuzima bw'ugwaruka mu Burundi ivyo byayura mutwe vyitwa booster na crack ubyirwa biradandazwa mu gisagara cha Bujumbura mu makariti atandukanye mbere n'umunara hagati biramaze kugerayo ivyo rero bikaba bihagaritse umutima abavyeyi n'abandi bazingaruka mbi ubwo bumara buheza bukagira ku magara yabo bwashinzikaje bamwe mu begereye ishira hamwe Pona Pharmaceuticals bamaze no kwikeka ko ifungwa rya Prosper Hakizimana batazira gisiga n'uwo munyakenya yitwa Joseph Nyamute ko bari kubakingira canke gutinya igitsure cy'amakungu ukubera bitumvikana ingene bene shira hamwe Pona Pharmaceuticals bofungwa bagirizwa guhingura no kudandaza ibyayura mutwe ariko ishira hamwe rikabandanya rikora bamwe bagereye iyo dossier babwiye RP yako ubwo rudandazwa rurimo abantu bakomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD uhereye ku bushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana ari nacyo gituma ubwo rudandazwa rubandanya tuzobigarukako
arakoze Aimable Nishimwe reka ubu naho turabe ibijyanye n'agateka kazi na muntu aho Uburundi ngo bujyamanye imiliyoni zitatu z'amadolari y'Abanyamerika bwahawe n'umugambi wo kugwanya urudandazwa rw'abantu ku isi urudandazwa rwari rwibonekeje ko ruriko rurakogwa ku rugero runini mu Burundi icyo gihe Uburundi bwaronswa ayo mafaranga umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni ariwe arongoye leta muri kino gihe yaraye kandi arahiye ko atarudandazwa rw'abantu riri mu Burundi icyo gihe yakira ayo mahera yatwara ubushikiranganji bw'umutekano ido nido na Dani Claire iratwumva
mu mwaka w'ibihumbi 2019 mu gice cya mbere cy'ukwezi kwa 12 Uburundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana iby'urujya n'uruza rw'abantu OIM barasigiraniye amasezerano yo gufashanya mu bijyanye no gutuza urudandazwa rw'abantu mu birori byo gutera igikumu kuri ayo masezerano Uburundi bwari bwaserukiwe na Gaston Sindimwo yari icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu icyo gihe uwo mugambi wiswe ukurwanya urudandazwa rw'abantu umwaka w'ibihumbi 2019 ibihumbi 2022 byanditswe ko intumbero yawo ari ugushyigikira Uburundi mu twigoro twose tw'ukurwanya urudandazwa rw'abantu OIM ivuga ko hatanzwe amadolari y'Abanyamerika angana imiliyoni 3 ayo mafaranga ku bwa OIM akaba yatanzwe n'igihugu cy'Uburundi imbere yaho ikinyamakuru The Week cyo mu Bwongereza inumero yasohotse kwa 30 ruheshi cyanditse ko Uburundi buri mu bihugu bya mbere ku isi kimanogojemwo urudandaza rw'abantu. Icyo kinyamakuru nacyo nyene kikaba cyari kije cyuhirira icegeranyo cy'ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Mu 2016 ubwo bushikiranganji bukaba bwashize Uburundi mu cicaro cya gatatu cy'ibihugu byiganjemwo urudandazwa rw'abantu. Umwe mu bakozi ba leta y'u Burundi ari mu begereye idosiye y'urudandazwa rw'abantu avuga ko icicaro cya gatatu bisigura ko Uburundi bwamaze kurengana umurongo utukura mu bijyanye n'urudandazwa rw'abantu. Leta uhereye ku ntwaro y'umuhisi nkuru nziza gushika kuyihari kino gihe zamye zizeza abarundi ko hagiye gufatwa ingingo zo gutuza urudandazwa rw'abarundi kazi batwarwa mu bihugu by'Abarabu. Ibyo ariko umushikiranganji wa mbere Aregiyome Bunyoni muri izo ntwaro zose aza mu bategetsi bakuru b'igihugu akaba yabirengeje ku ruho rw'amaso yemeza ko mu Burundi atarudandazwa rw'abantu rubaho.
Reka muri kino gihe naho turabe hakujya y'inzuzi aho turabe ibijyanye n'impunzi abarundi bahungiye mu ikambi y'induta mu gihugu cya Tanzania ngo barahagaritswe mu mutima n'ingingo yarayifashwe n'urongo iyo kambi yo kubuza impunzi gusubira gukora ubworozi ubwo ari bwo bwose. Ingingo abarundi bahungiye muri iyo kambi babona ko ijya gusongera isibe na rijya batari banakirekuriwe kurima. Idonido na Francine Mahoro.
Kuri uyu wa kabiri nk'igihe cy'isayindwi niho uburongoye ikambi y'induta yakoranya abarundi bahungiye muri iyo kambi bahurira muri zone y'indwi ikibanza basanzwe bakoraniramo kirimo agasoko. Uyu mutegetsi nk'uko amakuru dukura aho induta abimenyesha ngo yarabakuriye inkoni ku gishitsi ababwira yuko atagitungwa na kimwe akeneye gusubira kubona muri iyo kambi inyuma y'indwi zibiri. Umwe muri abo barundi arabyigana.
Umukuru w'inkambi ya nduta yategetse impunzi kuba kavuga bwangu ibitungwa byose byorowe mu nkambi ya nduta mu kiringo kitarenze iminsi 15 nacyo ni nk'inka, impene, intama n'ibindi. Atako amenyesha ko atangurube akeneye kumva aho yabagiwe.
Abo barundi bavuga ko iyo ngingo ije isongera isibe kuko ibyo bitungwa ari byo byonyine byari bisigaye bibasahiriza inyuma yaho baburijwe no gusubira kurima ari naho gusaba leta ya Tanzania kubatezurira.
Tubona yuko iyo ngingo ariyo kudukandamiza. Nk'akarorero umwana arakeneye amagi kugira agire amagara meza reka n'ukuze. Turasabye leta ya Tanzania ireke kutwicisha ibihano kuko naho turi impunzi turakeneye kubaho.
Tubibutse ko mu mpera z'umwaka uheze ariho hatangura ikorwa rusansuma kw'ibitungwa byose byororewe aho muri iyo kambi ya nduta.
Arakoze mugenzi wacu Francine Mahoro muri gwa rukurikirane rw'amakuru ajanye n'ubuzima bw'abarundi bari mu makambi y'impunzi hirya no hino mu bihugu by'akarere. Uyu munsi tubayagira kubijanye n'umwidegenjo impunzi ziri mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'Uganda zisumbije izindi mpunzi zo muri aka karere. Abahungiye muri iyo kambi bakaba ngo bafite mbere n'uburenganzira bwo gukora imirimo yose bifuza mu gihe bitabangamira umutekano w'icyo gihugu kibahaye indaro. Kurikira umwe mu mpunzi z'abarundi babayo yaganiriye na RP.
Aha iwacu mu nkambi na Kivale ni inkambi novuga yuko ifise ukuntu itunganijwe kandi itunganijwe neza cyane rwose kuko leta y'Ubugande yaraduhaye umwidegemvyo yaraduhaye indangamunzi. Ni ukuvuga umaze kufite indangamunzi umaze kufite ibyangombwa byawe bikwemerera kuba ngaha muri Uganda nk'impunzi baraturekuriye ubuzi bwose bushoboka. Ahari akazi uragenda ugasaba akazi nk'abandi bakaguhereza akazi baravye qualification ufise hanyuma kujyanye no kwiyungunganya turiyungunganya mu buryo bwose bushoboka. Ushaka kurarima, ushaka kurakora business zitandukanye, kudandaza transporo tugenda anye mu nkambi nta muntu akubuza ngo kugenda mu mujyi wa Mbarara turahaguruka tukagenda mu Mbarara kushatse najo kugura igenda gusaba uruhusha ufise gusa ugenda ufise icyangombwa cyawe akama urashobora kugenda Mbarara urashobora kugenda Kampala atabije kurinda gusaba movement permit kuko ufise ID. Ikindi nacyo bana navyoroheje ku bantu bafite business nini nini zikomeye cyane ku bantu bashaka gutembera hariho gitabo cinzira cimpunzi umaze kuba gifise urashikuri kugenduka mu bindi bihugu kurangura za Dubai ushaka kugenda mu bindi bihugu bitandukanye n'ukuri leta y'Uganda twintu tujanye n'itunganya ry'impunzi yaravyoroheje isari yose wumva ashaka kujyambara uragenda isari yose ushaste kujya muri Kampala uragenda gusa natwe ico bakubwira kutarenga ku mategeko y'igihugu yurenze ku mategeko y'igihugu ohanwa nk'umwene gihugu yarenza amategeko.
Reka ndabashimire nshuti namwe bakunzi ba RPA namwe mwese mwakurikiranye ano makuru. Nshimire bagenzi banje bamfashije gutororokanya ano makuru, ariko kandi nshimire n'abakoze mu buhinga bw'ivyuma mu buryo butandukanye kugira amakuru abashikire. Irindi tango ry'ayandi makuru y'Ikirundi nejo kumuhinga mu nk'aya mango kuri mikrofoni kwa mwari kumwe na Bob Ruguri.